Hey, President!
Ni Jovial.
Erick, tarajia nini Erick?
Kama wewe tu, nakucheki, usijali.